mbingu nishazama kwenye bahari ya mapenzi na sijui naibukaje. Hata ukienda mbali I'll be there for you. Don't worry, sijali. Just make choice for you. Baba iki na fedha unafikia licho nacho. Now I write everything about you. Now I write just make choice for you.